Hey la la kilita to fungani he mata lai siale Hota whakao filani whai a ngai a e tuke tuke Mutunga ki e tonga he moana tai hano takele Ua e whaki nanga tau a ngai a asilupe Lau manu auto i se sa lau manu kamahiki Tori a ki e kakala he a kone whakapalo vite nisi Whakamaunga ki ai Si o tu whereni te he koe mo koe o e mapawhisi ke te utangata ki he politiki
oh, oh.